Angithi phela ayikapheli enhlizweni yami indaba yokuthunjwa kwami ngonyaka odlule.
Awumtshele, umngane wasejele unjani?
Wasephela khona. Uyabona, umpapa womngane wakho usesibhedlela njengamanje. Phela, ushaye ngazi ukuthi uyagula, bese bemfaka esibhedlela-ke.
Mbambe, kakhulu! Kakhulu!
Uyabona umfuthi ungene ejele ngengazayo. Okwesibili, bazakufela khona.
Uyazi mntakwethu, bengicabanga ukuthi ke zithi ukuyiphuma sonqedelela siphume.